Atubutse yuko mu gihe atacho hinduka imigwi yaraye ironse insinzi kabandanye byifatamo neza ntitsindwe mu nkino zimirije hari probabilité yuko tuzosubira kubona demi-finale ya Vitalo na Aigle Noir kuko Aigle Noir muri kino gihe ni yakabiri kuri Flambeau du Centre mu gihe rero itobitsinzwe canke ikagumya mu mahigwe kuko bikenewe yuko nayo nyene idatsindwa na Flambeau du Centre bishika bitatu itsinzwe bishika bitatu moso shuga ni cigaruka yibandaniriza higanwa ariko mu gihe byo batagindutse Aigle Noir kabi yakabiri Vitalo ntitsindwe na Rukinzo canke ngo itakaze ikagumana ikibanza ca mbere turabona indi demi-finale mu gihe Vitalo yari yasezerewe na Aigle Noir muri demi-finale cha kimwe cha kabiri gishyira cya nyuma mu gikombe cy'itiro umukuru w'igihugu
nivyo yarasezerewe ku kibuga gatwaro muri Kayanza rukino urabye Vitalo yari favori gutsinda mugabo urabye ukuntu Aigle Noir yerekanye urukino nitwabonye gwabahuje mu gikombe cy'umukuru w'igihugu urabona ko Vitalo urabye bako yari favori cyane kuko bamaze kunganya ku kibuga cha Aigle Noir kuri inkuru ziza Peace Complex Park twabona ko ati Vitalo kibuga cyabo gatwaro bamye bavuga ati kari cyo amahigwe bamye basisikira cyangwa baronka aho gutsindira twabwaga ati aha Vitalo iya amaze kuba qualifier yo kugera muri finale ariko sije twabonye sije twabonye mu mpira w'amaguru ibintu byose birahinduka kuri ubwo rero umugwa Vitalo naho kugira revenge cyangwa gusubira kwerekana ko kuko niba batsindwa igira kabiri kandi cyangwa bakaza gusubira kandi bagatsindwa n'umugwa Aigle Noir bizo rako imbere ya Aigle Noir Vitalo arabana imisi yose mugabo akaza akavyerekana ko atajya mwadutsinze bivanye n'Imana yarabahaye ko kuri performance cyangwa kuri twitwaye imbere yanyu byayoboka ko twe dushobora gutsinda ubwo rero ni Vitalo Paris araze Aigle Noir ko aca umenyereza afisa bakinyi ubwo bakinyi bamwe bavuye mu gwa Vitalo bakaja mu yindi migwi muga umugora wuzi mu gwa wa Aigle Noir wuzi igihari ni gusubira kubona ko abakunzi ba Vitalo ko yabibemereye muri bakwashikiza ivyumviro byabo by'umwaka ko bagiye gutwara ibikombe ariyo sezo yabo y'umwaka ariyo hangiro ubwo rero kugira abatwara igikombe ca mbere biboneke ko bategereza gusinda Aigle Noir abereke ko babatsinze ubwa mbere atari kuza abantu basuzugura kandi kuri ubwo rero Paris irafise akazi n'abakinyi bibashasha cyangwa abo yarafise mu mugwi wa Vitalo
nuko ni Vitalo herutse gusezererwa na Aigle Noir mu gikombe cy'itiro umukuru w'igihugu Coupe du Président de la République muri kino gihe bashobora kuzohurira muri coupe yiswe cyangwa igikombe cy'itiriwe nkuru nziza cup muhisi yahoze atwara igihugu cy'u Burundi afise byinshi yakoze mu mupira w'u Burundi na cyane cyane turavyibuga bitari bike biri mu gihugu cy'u Burundi ari ihangiro ryiwe ariko byinshi yakoze atawo mwibagira mu mupira u Burundi hataragera reka turindire turabe inkino za nyuma mu mice ingene zizoba zagenze hanyuma tuzorabe n'inkino za nyuma canke zishiri za nyuma ni za nyuma ingene bizohava birangira ninde azotwara nkuru nziza cup uyu mwaka igikombe kizokinigwa urukino rwa nyuma hariya imakamba kuri nkuru